Ndoramu kujenda suwe nukubaha ikaze mwete mundu kulikira kuruwa kwa televizyo hone santu rukumusi wakabiri genazo ya mirongibiri na gata ndatu kwezi kwa gata rungwa kwa mina mirongibiri amwe mu makuru aza kubagize ingingo zimwe ziza kubazigize ano makuru. Hari kiziga c'umugabo catowe mu ruzi ruzibazi abakibonye bakiyamiriza ko caciye gihambwa vyihuta abi atawugize ushobora kumumenya. Inyuma yaho hatangiwe ivyavuye mu matora ngo nta gitangaje kubona umukandida w'umugambwe CNDD-FDD atsinda uravye ivyikorwa vy'iterabwoba vyagiye birakogwa kugira uwo mugambwe utsinde vyanka vyakunda. Mukanya tuca tubashikiriza idonido. Ndasubiye kuba Ramutsa Evariste ndayishimiye yemereye abarundi kwazotwarira bose umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aheruka gutogwa mu kibanda c'umukuru w'igihugu avuga ko intsinzi yiwe ayisangiye nabo bahiganwa. Evariste ndayishimiye arashima ko amatora yagenze neza yabivuze igihe yashikiriza ijambo ku barundi inyuma yaho umugwi ujejwe amatora uhejeje gutangaza ibiharuro vyavuye mu matora.
Tuboneyeho nakaryo ko kumenyesha ko twashimishijwe n'ihiganwa ryabaye hagati y'imigambwe yemewe n'amategeko yitavye amatora. Turashimira imigambwe twahiganwe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyumviro bakigenza neza mu kwigisha abarundi ivyo biyumvira kugira ngo umurundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure amatora akaba yagenze neza muri rusangi. Tubifurije kubandanya ingendo ya demokrasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze. Intsinzi y'umugabo CNDD-FDD ni intsinzi yabo nabo nyene kuko nkuko nagumye ndabitangaza mu kwiyamamaza nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku. Nicyo gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye nkunzi kugira ngo banterere ivyumviro vyubaka igihugu kuneza ya bose.
Naho uwo mukandida wa CNDD-FDD abivuga gucyo ngo insinzi y'umugambwe CNDD-FDD ngo nta ntihumuriza umuhari w'abageme n'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi umushingwamanza Immaculée Hunja abona ko agiye kubandanya amabi aranga umugambwe CNDD-FDD. Ikindi nuko nitunganywa ry'amatora ryashikanye umukandida Evariste Ndayishimiye yaranzwe n'utunenge twinshi nkuko vyagiye birashikirizwa na bamwe mu bitoza kwikira umushingwamanza Immaculée Hunja.
Ejo twarakurikiye twese itangazo ryerekeye amatora uko yagenze akaba mu byo twabonye ari amatora afata kibanza. Twese ngira ngo turarindiriye ngira ngo ibizokurikira ariko ngiye daraba ukuntu ayo matora yatunganijwe ngira ngo twese twarabonye yuko atarakwije amategeko abara amategeko y'igihugu cyangwa amategeko mpuzamakungu yerekeye ibintu by'amatora. Rero uko twagiye turabibona nta kizere na kimwe dufise yuko uwo mukuru w'igihugu atagihindutse akaba ujya nyene batoye ni atagihindutse nta na kimwe twizeye kizohinduka mu gihugu. Bizoba ari kubandanya kwa kundi nyene umugambwe na leta bazoguma bakora ibyo twabonye byabandanije bikora inyuma y'amatora y'ibihumbi 2015. Rero kuri twebwe nabo turi kumwe muri mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ntacyo twizeye ko ejo kizohinduka azoba ari kubandanya na ya ntwaro nyene yatumye habandanya haba ya mabi n'ivyaha mpuzamakungu ya ntwaro yatuma abantu bahunga n'ejo nahigiye ejo turabona ko atagihindutse nta na kimwe gihumuriza abo bantu biciwe ababo bakorewe ivyaha ucanke n'impunzi zotuma bataha. Rero ntacyo twizeye hanini kandi nta n'icyadutangaje turavye uburyo amaye matora yagiye arakogwa.
Nayo ku ruhande rw'umugambwe MSD ngo ntiwemera ivyavuye muri ayo matora. Uwo mugambwe ngo wamye werekana ko umugwiseni utazoshobora gutunganya amatora yizewe. ivyo nibivugwa no muvugizi wo mugambwe Epitas Nshimirimana uwo mugambwe ukavunira akagohe varitse ndayishimiye ko naho yatsinze amatora ko yomenya ko ubutegetsi bwiwe butavuye mwishaka ry'abanyagihugu Epitas Nshimirimana
mugambwe MST wasohoye itangazo inyuma yaho umugwise ni utangarije ivyavuye mu byo bita amatora hama ibiri muri iryo tangazo twasizemo ko atakintu na kimwe ntwegwe kidutangaje muri MST nkuko twari twamye tubibashikiriza kuva no mu minsi yashize twamye tuvuga ko atamatora meza ashoboka mu Burundi hakaba harimwo n'umugwiseni yuko atari umugwi tubona kushobora gutunganya amatora yoba meza canke yoshobora gutuma icuka ca politiki kimaze igihe kiri mu Burundi igihera canke gihagarara twarababwiye kumugwiseni utegerezwa kuzokwiba amatora ko kandi ari amatora arayo bitunganirije bo bonyene atahiganwa ririmwo ivyatangajwe rero n'uyo mugwi ntituvyemera niho rero duca tugaruka tukavuga tuti naho ivyo vyabaye gutyo naho ubwo busuma bwagenze gutyo duca tugaruka kandi tukongera tukavunira kagohe Evariste Ndayishimiye ko ivyo bintu yagomba kubifatira ko ndi mukwemanga kubutegetsi bwiwe budaciye mu mategeko ko buzoba ari ubutegetsi bw'ubusuma mu gusozera rero iryo tangazo niho twaciye tuvuga tuti ibyo byose niyabigwiza n'ubusa agahitamwo gufadikanya n'abamuherekeje mu gutunganya iyo nkinamico no mu kuja muri iyo nkinamico twebwe twamye dusemerera kwizoza na karambaraye mu kurongora igihugu rero agahitamwo kwibandaniriza nabo nk'uko bibandanirije bariko batunganya ayo matora azoba yerekanye ko birekuwe canke ashigikiye abashobora kuzomugwanya bakoresheje inguvu harimwo n'inzira y'umuheto
turabandanya nano makuru kubivugwa mu bijanye n'ivyatangajwe n'umugwi Seningwe y'ubutegetsi buba bwarakoze ubwicanye n'ayandi amabingo biragoye ko ubwo butegetsi butsindwa biciye mu matora ino samoza rongoye televiziyo Renaissance ngo ntibitangaje kubona hatangazwa umugambwe CNDD FDD arongera akavuga ko ayo matora yatoza yibagiza abarundi ibibazo ubugeyihugu n'abarundi barimwo mu gihe amasezerano y'amahoro yarusha adasubiye kwisungwa ino samoza
ubutegetsi nk'ubu ntibushobora gutsindwa n'amatora kuko bubabuzi yuko abo bafise ko butegetsi bavuyeho bazobazwa byinshi batazova imbere kuko ibyemezo biruzuye ibyemezo by'amabi yakozwe biruzuye kandi n'amabi yagahobera burunwa nibi harimo ibyaha ndengera butungane birimo abantu nkabo rero ntibashobora kwemera gusindwa n'amatora nta gitangaza rero ko biba amatora nta gitangaza kirimo namba igitangaza cobaye yuko bareka Cedric gatsinda amatora kuko byaraboneka ko ariyo ishigikiwe n'abarundi abantu bashaka abarundi bose bashaka ko ibintu byo hinduka mu gihugu icyo ni ikintu kimwe ikintu cya kabiri aya matora ntatwibagize ikibazo nyamukuru gisanzwe kiri mu gihugu cyanatumye aba bantu bose mbere baje gutora senere kuko bari kiriya gihugu cyose cyaboneka ko gishaka ko ibintu bihinduka ni kubera amabi kimaze imyaka gikorerwa n'ubutegetsi buri uno munsi ubutegetsi bwasambuye amasezerano y'Arusha yatuma abantu bashobora kubana batekanye umwe wese akora utwiwe bakingiwe n'ubutungane bakingiwe n'inzego z'umutekano umuntu wese ari umuntu mu gihugu ciwe biranatuma abarundi barengera ibibazo by'amoko nk'uko tubibona uno munsi dufise ubutegetsi bugerageza uko bushoboye kose kugarura inzango z'amoko mu bantu ariko abantu bakavyanga iki kintu rero bakoze iki kibazo batabateye mu 2015 kiri cyari cyose kandi ni kizotora inyishu abantu baticaye ngo bakivugane cyangwa bidaciye mu zindi nzira naho senere gutsinda amatora ibibazo yari kugira n'ibya bindi nyene rwasa yari gusanga afise ikibazo n'inzego z'umutekano n'iperereza n'ubutungane na administration zuzuyemwo abo bantu bagiye bakora ayo mabi yose uko kwibazo bihanzwe Burundi biguma ari ibibazo bigenda byiyongereza kandi bihambaye cyane atawuzi ikintu gishobora kuvamo ibyo byo byose ari ibibazo bizodutere ibindi bibazo birebire cyane bisa n'ibiriko yadusubiza mu ntambara
kuri ico nyene c'ubwicanyi hari kiziga c'umugabo catowe mu ruzi ruzibazi ruri hagati ya komine Bugarama zone Magara y'intara ya Rumonge ico kiziga cari gitanguye kononekara cariremba ku mazi y'ugo ruzi amakuru avangaho akavuga ko ico kiziga coba ari c'umuntu yishwe akubiswe inkoni yoba avuka ahitwa mu ruteme muri komine ya Bugarama kurikira uyu munyagihugu yabiboye
Kumbisana mugatondo ngo wato babonye umuntu mu ruzi gitwa ruzi bazi zewe ndavaho ndagenda ndaraba sicyo nsanga no muntu baramwambuye impudu batwara duzu mupira batekera mu idoze ni kumurwe isura ntiyabonekana hamaze gusika ngaho atsada polisi batangura kutwirukana bahamagara abo muri kuruwa ruze baramutora umpoma muza mwisanduku batwaza guhamba isakurikanye neza tuzi kandi ibonekana yuko yizwe akubiswe inkoni mu ruteme ari yava rero bamutabuye mu nyuma barakuraho icyo kipira mu maso baca basanga yarakifisa maraso mu mazuru iboneka ko uwo muntu ni mushasha ni muri ibi bihe nyene ibi by'amatora nyene mva nituraronka abantu barondeza uwabo kandi urana ko bakiba muhamba n'ingoga kugira ngo iboneke ko ababo boboneka babure wariwe bibaze ko ari umuntu yatembeye cyangwa azoboneka umva ukuri ko cyashego bakiba muhamba igihuti huti n'ingoga abapolisi bagarikiwe n'abakora ruje
Dusozerere ano makuru mu makuru avugwa mu gisata c'ubutungana bamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bararengutse kuwa gatatu igenekerezo rya gatandatu rusama umwaka w'2020 imbere y'abacamanza ba sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yashashe mu ntara ya Bubanza bahejeje kumvirizwa urubanza rwabo rwaciye rushigwa mu mwiherero rukazosomwa mu minsi itarenze 10 mukamenya ko bamaze iminsi amajana 18 bafunzwe bakaba baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwumwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza abacamanza bari bashashe muri ubwo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe yihwitonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse Sanzwe arongoye sentare nkuru intara ya Bubanza icariyo cumushikiriza manza ntamike byo Jean Marie Vianney akaba we yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 tubibutse ko abamenyesha makuru bahagaritswe ku kigenzo cya 2022 gitugutu umwaka uheze ibubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ahari ko arabera intambara hagati yabitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano nabo ni Christine Kamikazi Anyesi ndiri ubusa Terence Mpozenzi na EJD Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ningaha dushyize sozerera amakuru tatatu kubashikiriza makoze mwese mafasha manyo kuyakurikira naho utaha.